I shine another night to shine. Makali, yeah, yeah. Kuka kafisi ha mzungi. Ndoto bemoni. Amezale katise. Beno. Thank you.